party belenga bekaya yo elila ekala party belenga bekaya yo elila ekala.
Pelo lango zondo kubo nukundo mafunda bezi tono ntanda kupakanyi sova pomno manonchanga so dibandela ngalol suglo na mtanje is the 11th of August 2021 is Wednesday. Wednesday ke lulo lo suge sesi sonde lesi petty counter book zetu na wena mdofika yunga libalugu stengeli counter book encha mtaumbi uza utupelu nyaka na yako counter book ibe seyi kwele ngazo ezi zindozo kunyanga speta makabi speta makolo ngalol suglo na mtanje si pete iga kasipete iyeza ikutwa yi Roy Vortel baibiza ngwebiza ke abantu masiwachaze la magama ukwenzela ba sithi sisiya phambili lonke umuntu ayazi ba intoni lesidibene ngayo namhlanje eliyeza ke liyeza elixhaphakile abantu abalibone emarasteni ligaqa eli ekuthiwa yiRoy Vortel kanti ngesixhosa bathi ingcelwane kanti ngesizulu bathi ibhucu uba wena ufuna ukukhumsha uzawuthi broad leaved bull bean abanye bazawuthi bull bean eliyeza ke lisiwa kwifemeli kuthiwa yiAsphodelaceae. Le Aspodilasia ka bantu bangathanda ukuyiphazamisa ne-aluvere. Aluvere yayibona mos. Xa usijongele kude ezi zinto ingcelwano okanye le-Roy Vortel nalo ikhala, they look the same until ufike ucofa igqabi uzayibona lena is very slippery, is very watery. Unlike ikhala, the botanical name ke mntana omhle yi-bulbin natelansis, abanye bazawuthi latifolia. Kothi xesha nizwa fika ukuthiwa yi-natelansis. Sithetha ngaloo nto ke namhlanje siyibhalile sathi yiRoy Vortel. Masilungise ke aba bathi yiRoy Vater. Uzawuthi xa uyothenga uthi uzofuna iRoy Vater uphuma uphethe amanzi. Is not Vater, is not water, is Vortel, is a root, is a red root mntana omhle. Yinto xa uyijongile ungathi likhala nje basesitshilo, but if you dig is a red root. Wena mntu ke othi uzawukujikela apha ngasekhaya if ube nethamsanqa ke ufike uthi tata ubhele khawundinika isithole sayo iRoy Vortel siza kunika ukuba sisekhona but ukuba siphelile ke mntana omhle unfortunately. Masingabe siyitsala ke le nto namhlanje singene kuyo ukwenzela uba lufikayo athi let me subscribe ingathi ayitsalwa into apha kwabhele. Siqala ngendlela efanayo ke ngokuthi bathini medically. We looked at a number of journals ke mntana omhle, we decided not to cite because ubuninzi zithetha the same thing. Xa sithi siyayijonga ngokwe-journals le nto ye-journals isekwayilena kamayezeni masingeni kuyo ke bathi abantu le bulbin natelensis kusetyenziswa igaqa mosi siyayazi loo nto the Vortel eli gaqa balisebenzisa as into eboostayo iboost i-testosterone. Once uboosteke kuyindoda i-testosterone ininzi ke ngoku into ehamba nayo laa nto uba nestamina pha kwezocantsi utsho ii-hours beyi 7 iphinde le nto lena kuthiwa apart from ukwenza isitamina ikwenza ube nawo nomdla ndodandini uyeke le nto yakho khawuleza ulale ube nomdla uthi usebenze. Baphinde ke abantu abaphandayo bathi incedisa nakwifertility abantu ke bangoomayezeni bayithathile. Le one thing esifuna uyichaza ke if you read the journals uzawufumana uba bebaphanda ukubana ithini folklore bathini abantu ezi traditional health practitioners batheste loo nto ke uzawufumana siba ixesha elininzi bafumaniseke ukuba le nto injengokuba ibichazwa iyaphinda incedise le nto xa ngumntu onengxaki yogabha. Nantsi ke into esiyichazayo when you talk about ingxaki yogabha umntu othanda uba uthanda uvomitha if uye ekliniki baza kunika izinto ezistop ivomiting but zii-antiemetic nalapha ke le Roy Vortel iyayenza ke loo nto. Abantu abaninzi ke bazazela ijinja khakutshekishe iRoy Vortel mhlawumbi iza kwenza bhetere kunejinja iphinde le nto incedise naphayana kwidiarrhea. Abantu bayazi uyakwazi ngenye imini benotyatyazo lu-uncontrollable zikhona ke izinto ezincedisa idiarrhea nayo lena into iyayenza loo nto baphinde bathi neengxaki zoxhuzula. Andifuna ungena nzulu ke kule ngxaki yabantu babuze uba kuthiwa bhele uyixuba njani ubhele uthi bathi andikayisebenzisi le nto kwezinto zixhuzulayo baphinde ke nakwiinto ze-diabetes bayichaze nalapha kwiinto ze-arthritis kuphinde kuthiwa iyangena. Eyona nto ibhadlayo nebalulekayo ngayo le nto uzawufumana sibana kwezi zinto ezibhusta i-immune system iyafakwa mntwana omhle. Sisathetha ngegaqa xa sesinyuka ke ngoku sisiya egqabini, ela gqabi lingu-skin ntontoni. Yabona ke xa sesifika phayana kwivusilanga academy sesithetha ngento ze-skin city. Xa kusithiwa le nto iyasinceda iskin, sometimes khakuyifake kuyo yonke into esiskin, from i-rash, dark spots, stretch marks, uyifake kwi-bands. Ukuba kuthiwa skin, you've got a dry skin, you've got an oily skin, faka mntana omhle kuba ezinto zingoskin ntontoni zihambe zizincede ezindidi zazo iskins. Nayo ke le nto iyafakwa ko skin tontoni, you've got wounds, faka le nto ke xa usebenzisa for skin. Uthatha ela gqabi, sithemos le nto yinto emtyubululu, yinto eslippery, you just take it uyirabhe kwiskin kulo problem ikuyo, kanye uyithi gximfi ibe yiloo paste uthathe uyiaplaye. Yenza loo nto ke le nto. Nantsi ke into esithe xa sifunda seva kuthethwa ngayo ngabantu abaphandileyo, bathi le Roy Vortel inazo i-side effects, ihambe ibe nee-problems ekunika zona ze-liver, ibe nee-problems ekunika zona ze-kidney. Nazi ke izinto esisiye sizithethe xa sikule kona sithi, if wena ukuloo medication ukuyo uqalwa imbiza kabhele, is important ubumxelele ugqirha wakho nesi wakho ukuthi ndinembiza ke endiyisebenzisayo. What is nice kweli xesha sikulo, kukho le nto kuthiwa yintoni, indigenous knowledge system. Kule indigenous knowledge system eyaqala ngokulaa rhulumente wayehoya into zabantu abamnyama, le indigenous knowledge system ihamba yafika nasezikolweni. If you study imedicine, ihamba idibana nento kuthiwa yi-ethnobotany, so that igqirha ndini, if uyanyanga uwazi namachiza asetyenziswa ngabantu abamnyama, so that uyazi uba xa esithi ndisebenzise i-Roy Vortel yintoni ekulaa nto, and what would be i-drug-drug interactions, so that umxela umntu uthi heyi le nto izawuchana kwinto ethile, suyenza into ethile. This is number one ke sithi, mxelele u-healthcare provider wakho ukubana wena unembiza yakwabhele. Number two sithi mntanomhle, njengoba kusithiwa le Roy Vortel ihambe ibe nezinto ezenzayo kwi-liver, kwi-kidneys, is important ukuthi if uqalisa izinto ezinjengayo le, just check amanye amachiza anceda i-liver, i-kidneys. Apha ke kukhona into ekuthiwa yidande lion, uyayibona ilion esingonyama, lion, udande ngudande esindiyibiza ngesiXhosa. Idande lion is in your garden, okanye uyijonge kwi-cracks in your pavement, khona apha ecali kwendlela, in the disturbed soil across the road, uzafika ikhona laa nto iba nale flower yellow, ithi xa seyiphuma the seed laa nto ipapayo abantwana bayivuthela iphaphatheke, that is idandelion. Fumana yona idandelion because it assists your internal organs, your liver, your spleen, your everything ekuthiwa ngu-internal organ. Also get i-yellow dog. I-yellow dog nayo nantsi ngathi sispinatshi in your garden, ikhula ibe lukhula le nto ikuxa kwiitshentoko, nantsi angapha kwendlela, in that disturbed soil ufike ikhona, ikhona kweli monti, igcwela apha ecali kwendlela le nto kuthiwa yi-yellow dog, bathi lidolo lwenkonyane. Uyahamba uyoyithenga. Ezi zinto ndizibizayo ke mntana omhle ziyathengiswa kwiikhemesti zesilungu, ufike ikhona uthi ufuna i-yellow dog, uthi ufuna idandelion, uthenga omaplantain, uzithenge ezi zinto zibe zikhona, so that uthi usebenza le Roy Vortel unyanga ingxaki ethile, awufuni ubona unenye ingxaki usewuqomba laa ngxaki, iprevent ingabisa abakhona. Yigugulishe ke le Roy Vortel wena mntu othi unengxaki yokungavukelwa, unengxaki yokhawuleza ugqibe, unengxaki zininzi ezingxaki bhele suzibiza zonke. Bathini omayezeni? Omayezeni basathetha kwangale nto ingasentla ke mntana omhle, njengokuba injalo bagqithe omayezeni bathi iyancedisa le nto ekumiseleni. Ukuba kuthiwa kweli khaya kutaki mantshontsho, utata lapha nomama lapha kudala begushugushuza, kutaki ntshontsho, kuthi iyancedisa ke le nto ekutakiseni la mantshontsho. Baphinde bathi, nantsi into khange ndiyifunde phaa esilungwini, bathi iyazincedisa i-venereal diseases. yabona ngondi dilokhiswa leligama ivenereal ZSTIs ke zimntanomhle ukuba uza kumayezeni umayezeni uyayenza lento ekuthiwa kunyanga idrop ngayo lento sithi ke xa sithethele zantsi lento sithi khawukuqale ekliniki ukwenzela uba umayezeni wakho angathukelwa nto angangeni indawo kuyo uthi xa ikliniki yakho ingapha kwentaba uwela imilambo emininzi nedesert uqonda ngondisalinda ikliniki isondele mandibe ndiyitrita ngohlobo le drop kungenjalo ke mntana omhle uyiyeke idrop ikudrophe nawe but ke khawubuzama ngayo le rivotel uyidibanise nezinto njengomgadanga omali abatheka namanye ke amayeza sinyanga idrophu ngalolu suku lwanamhlanje bagqitheke bayichaze abantu bakuthi lento ethi iyamenza ubhele aqine endangadini ibichazwe nangasentla bayayiphinda omayezeni baphinde omayezeni bathi nawe mamandini kwiingxaki zoomama uthi mhlawumbi uba namanzi okanye uba nevunjana ngaphantsi ukhuphe iikhalazi ezithile yonke laa nto ezingxaki zoomama iyayinceda loo nto uyidibanise neento enjengoomantolwane yabona ke wena mntu ode wazojikela apha ekhaya mhlawumbi singakuphokozela nentolwane uyozifumanela irooivortel ephayana kwirasta udibanise nenye into esizayichaza xa ulapha ekhaya uyoziphungela ekhaya ibe yiti le nto utsho nawe wonwabe asifuna uyitsala ke kuba kukho abafikayo sifuna bathe into zakwabhele zikhawuleza zigqitywe subscribe ke wena mntu ufikayo like uba uthi yalikeka le nto uthi unlike ikhona laa ndoda yona ivele ithi ividiyo ingekagqibi ne-30 second ubone sethe unlike ndizibuza uba unlike iseyijonge nini na le video but still engagement naleyo like share comment apha ngezantsi yakhula le channel if wenza njalo masiye ke nilale ke bantwana bahle siyodibana Friday camagu.